Kei te haria, he pētihana, e tūwhera nō wai te whare whakawhānau o Ōpōtiki ki te whare pāremata. Nā te ruarua rawa o ngā kaimahi o taua whare ka katia e te ratonga hauora o te rohe i te rā wiki. E rima mano tāngata kua waitohu i te pētihana, kua hoatū ki a Tamati Coffey, mā ngai tōranga pū o te waiariki. Anei rā te pūrongo ara paira tāwhai.
I don't want to risk driving over there when I'm in intense labour.
Ko ngā āwangawanga o tētahi māma I Ōpōtiki I te katinga o ngā tatau ki te whare whakawhānau pēpē.
Being really hard to comprehend or understand that I can't have my baby in the maternity unit.
Ia ia nei me haere rānō rātau ki whakatāne, no tērā wikiputa I te poari hauora ka katia te wāhi whakawhānau pēpē tai rānō ki te marama o pautū te rangi, nā te tokoiti o ngā kaimahi.
Look, it was a really difficult call for us, but at the end of the day we didn't have enough midwives to cover on-call shifts at the Ōpōtiki Health Centre. So that comes down to making sure that we can provide a safe clinical service.
Ko whakapukapukatia ngā āwangawanga ki tētahi petihana, he neke atu I te rima mano tāngata kua haina I te petihana I ngā rangi e whitu kua hipa. Kei roto I aia nei I ngā ringaringa o te mema o te waiariki.
I'm going to make sure that they understand the magnitude of this situation, that they understand that the midwives here feel like they've been left out of the process, that actually all of the hapu mama between here and the Cape are feeling a bit worried about their ability to be able to get to an appropriate place in an appropriate time.
Toko ono ngā kaiwhakawhānau pēpē o te wāhinei, he awhinake I ngā māma mai o Ōpōtiki tai rāno ki whangaparāwa.
Complete shock, all the midwives and the community. We were only given 3 days' notice that the birthing unit would be closed for 3 months and that the emergency services downgraded overnight as well.
Hei tāna nō kā ringa māma I te whakaarotia.
Worst case scenario, you're going to see car park booths. And that does happen anyway. Women do birth quite quickly. If they were to arrive here in the middle of the night, there'll be absolutely nobody here to greet them. They would have to ring an ambulance, which can sometimes take up to an hour to arrive here to Ōpōtiki as it comes from Whakatāne.
Hei te wiki e tū mai nei huitahi ai te poari me te kāwanatanga. Rā paira tāwhai te karere.